Kaze mwese mudukurikirana ku rubuga rwacu YouTube Ecobus Company wanditse uko mudushikiriye rero uno munsi dufise umutumire adasanzwe mwese mudukurikirana mukunda kubona ku biganiro bitandukanye ibyo biganiro avuga kuri icyo bita ngo humanitarian action aravuga ngo Hope Rising mufinya funya vuga ngo HNA rero uno munsi twamwakiriye muri studio yacu kugira ngo ashobore kutwishyura ku bibazo bitandukanye bijyanye n'icyo yise Hope Rising tubaye ikaze rero kugira ngo atangire kutwishyura turaguhaye ikaze nyakubahwa nguhaye ikaze ubanze no kwidondora abadukurikirana kugira ngo bamenye uwo muri murakoze
murakoze cyane ku mazina banyita Sanei Twagirayesu akaba ari jyewe mpagarariye umuryango Hope Rising Action nk'uko mwabivuze hari ibiganiro bitandukanye dukunze gukora byerekeye uwo muryango dushimikira cyane cyane ku gufashanya mu kibano cyangwa ibikorwa byanakorewe bakora bafasha abandi izo bita mu cyongereza humanitarian action cyangwa humanitarian act nk'uko mwabivuze turakunze kuvuga cyane umuryango Hope Rising Action kuko ni nawo udufasha gutunganya ibyo biganiro Hope Rising Action ni umuryango navuga ko wagutse cyane twatanguye hari mu kwezi kwa kane 2019 aho hari nyuma yaho twari tumaze kubona ingene abandi bakora twara ko muri sosiyete hari abantu bakeneye ubufasha natwe ubwacu uko twakuze twaje tubona ko hari ibintu bitandukanye muri sosiyete bitugora ariko tumaze guca ubwenge dusanga ibyo bibazo n'ubu biracyabandanya hama twiyumvira icyo tworo kugira ngo tugishe duhinduye muri sosiyete abantu bagubwe neza nubwo nyine usanga bitoroshye gufasha abantu bose ariko bake dushobore kubafasha ama Hope Rising Action rero nk'uko mwabyumvise ni umuryango wagutse cyane uhurikiyemo abo umuntu wese agira ikintu akoze kugira ngo sosiyete yacu abe ihinduka ryiza abantu bamerewe nabi baronke ububavuga cyangwa baronke umuntu abafasha icyo nicyo navuga kuri Hope Rising Action ama kumbure mwobaza ati mbega uwo mugu gushika ubugizwe n'abantu bangana gute ubugizwe n'abandi nababwira yuko gushika uyu munsi ni ihuriro rinini cyane aho gushika uyu munsi turimo abantu bari mu bihugu bishika bine aho bari nka Burundi turafise abari muri Kenya turafise abari mu Rwanda no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo gushika uyu munsi tuba turakorana kugira ngo dukunde duteze imbere ikibano cyacu hama ku bari ngaha mu Burundi naho nyine ntituri bake kuko tuva mu ntara zishika kuri zitanu gushika uyu munsi nibo bantu ariko barakora muri Hope Rising Action murakoze
cye dusanga dufise utubazo dushika kuri tune tubwiriwe ko rero nk'umugiye w'isahira ariko akabazo ka mbere tuvuga duti none Hope Rising ni iki mukadufasha mukadusigurira n'abadukurikirana kugira ngo baze baratahura Hope Rising ni iki yatanguye ryari
murakoze cyane nanamaze kubivuga navuze yuko Hope Rising Action ari urunani cyangwa umuryango uhurikiyemo abo bantu bose bagira ikintu bakoze kugira ngo duteze imbere ikibano cyacu dufashe abantu aho nikora cyangwa badukunze kwita abagorwa hamba nk'uko mwabyumvise twatanguye neza na neza mu kwezi kwa kane 2019 ariko imbere yaho hari ibindi kuko twakora ariko twagiye kugira umugwi nyezina muco genda ababyeyi
murakoze cyane twaciye twibwira ngo kubera ko mwayigize musigura mutanze ishobora kuba irimo ego none ubu muriko mukora iki mukorera hehe nko mu gihugu cy'u Burundi ariko ukeneye kumenya aho mukorera yo basanga he mukora gute
iminsi muriko mukora iki mu bisanzwe iyo ukunze gufasha umuntu amerewe nabi ntawe nikora cyangwa umugorwa usanga hari ibintu byinshi akeneye ko umukorera hamba twebwe rero muri Hope Rising Action twitwararika cyane cyane bijya bintu nyamukuru ubuzima bw'umuntu bukeneye hamba nawe menshi yuko twebwe cyane cyane turashimikira ku bibondo uhera ku myaka 5 gushika ku myaka 17 ariko nkuko mubize bishobora gufasha umwana ugagire umuryango wiwe usanga n'imiryango nayo bikibetse nabo tuyifasha cyane ushobora gufasha umwana ngo ubagire hajya ahantu yiga rero mvuze mu cyamake ibikorwa twari gukora nova ko biri mu migwi gushika ishika kundwi ariho umugwi wa mbere ni umugwi wo kwitwararika indero y'ibibondo bajya bivuga bakeneye ko bafashwa bo muri za fundamental kwa uhera ku myaka 5 ku banyesika biga hakiri kare hama kagenda ukashikana ku myaka 17 kuri bajya abantu usanga mu mashuri batasubiramo kenshi niyo ni cyo gice bitwarika cyane rero ugiye mu ndero twaje dusanga ushobora gufasha umwana kwiga mu gihe ashonje cyane ushobora gufasha umwana kwiga mu gihe afise amagara mabi kandi ushobora gufasha umwana kwiga mu gihe afise ibintu biri mu mutwe wiwe twaje dusanga gufasha umwana bisaba yuko ufasha n'umuryango wiwe nicyo gituma twaje dushyiramo ibindi bisata hirya y'indero twaranze n'igisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo wa mwana avuye ku ishuri wa mwana akeneye kwiga aronke ibyo afungura hama hari ikindi gisata cyerekeye amagara meza mushobora kwiga mu gihe amagara atifashe neza hama turakorera kandi no mu kindi kintu twita inkino ziruhura icyo bita mu cyongereza healing play uko umwana arakeneye kumva ko mu mutwe hamerewe neza kugira ngo ashobore kugira nti ashobore gutera imbere hama vuyibyo turirigisha imiryango kuko twe ubwacu ntitwoshobora gufasha iyo miryango yabo birakenewe ko imiryango nayo ubwayo iba ifise ubumenyi bushobora kuyifasha guteza imbere ibibondo byayo cya dukora ikintu bita information cyane inyigisho zituma imiryango ishobora kwibeshaho ubwayo hama hari ikindi kintu gufasha imiryango ntabwo byoroshye bisaba yuko abantu bajya hamwe kugira ngo kubafasha byoroha nicyo tuma muri kazoza turafise umugambi wo kugira amakoperative ahurikiyemo ababyeyi bafise ibibondo cyangwa ababyeyi babaye mu miryango yaho niyikora kugira ngo bashobore kugira ane bashobore gukorera hamwe hama watubajije ati mbega uyu munsi mwa muri ko bukorera hehe uwo bakenera yashobora kubatora gute aho dukorera twebwe ntitwabaye nka ba bantu usanga baba mu turimo dukorera ngo mu biro kuko abantu bamerewe nabi ntabwo bari mu biro ariko abantu bamerewe nabi bari mu mitumba turashika ku mitumba tukagendera abantu ari abakeneye ko tubaha inyigisho tukabaha inyigisho ari abakeneye ko tubafasha kuronka ubufasha bw'inyigisho z'abana babo tukabibafasha niho turiko turakora hama kumbure nk'uwo akeneye kumenya byinshi arashobora kutelefona ku nimero 38 937 954 turashobora kumubwira ingene dushobora kugira dushobora kubonana tukayaga byinshi kubyerekeye gufashanya mu kibano murakoze cyane.